Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha siphethe umba ke lo mba ke ngumba kayitumele Khune umba kayitumele Khune kunye ke noArthur Zwane niza kukhumbula into yokubana ke khaya izathu njengobidlala pha ngomgqibelo ebusuku edlala pha neqela just be pa Moses Mabhida Stadium abalandeli ke beqala leKhayiza just bebekhala begcwala pha estendini besithi bafuna kweyitumela ngkhula ngene isizathu bathi ke xa bezithethelela lapha kwinkundla zokuxhumana bathi ke uqala pha kuprosform kuya pha kuBrandon Peterson akho themba ingathi ke ngabantu abanempaza amezifana futhi ingathi ke ngabantu abangakaqeqesheka incam pha kwiqela ke leKhayiza Chiefs bathi ke bacela kweyitumela ngkhune ke aphinda nikeze ithuba pha azibonakalise pha kuqela leKhayiza Chiefs abanye ke bathi ke banethemba lokubana ke uKhune njengeleader ladunga lokugqibelela leKhayiza Chiefs ke angakwazi ukulungisa futhi iKhayiza Chiefs ngathi ikwazi ke ukuphefuma ngeyanandlela pha ngasemva kubackline ngoba kuzawuthi ukuqaphela ke i-defenders zeKhayiza Chiefs abafana badala bafuna ukwenza impazamo ezininzi pha ngasemva yeke ba ke nongezana umfana omdala wenza la mpazamo bamgqwalela ke abalandeli beqela leKhayiza Chiefs kuzawuthi ukujonga bonke kwezasikula center back eKhayiza Chiefs uqala ke kuKhinika uNjabulo Ngcobo ngezana ukuya ke pha kokgoalkeeper ubabini uprosfuma kunye ngalelenkwenkanyana ke yakwaPeterson benza impazamo ke ezibufana Brandon Peterson akakufana omdala ibhola esiphezulu naye akakwazi ukuzijada ziyaphuncuka umfana omdala akahlali phansi kwepala uphuma okokoko kuphuma njalo ubuza uqaphela kakuhle nala red card ke ithe yafunyanwa pha ngumarti umarti pha la red card wenza lelo kuthiwa i-professional foul enceda ke pha uBrandon Peterson uBrandon Peterson esishiyile ipala umfana omdala naye umfana omdala epase ipasi ke ngekhonhle pha kulamdlalo kuya pha konjabulo ngcobo kuya pha kokhwinika ngendlela bampasina ngawo goalkeeper bampasina ngathi basose ityala basose ibhola kubo goalkeeper zibonela into eninzi ke lo Arthur Zofrike elungise phambi kokubana ke aphikisane nabalandeli ngoba uphendulile pha xa besithi bafuna uKhune wathi Arthur Zwane abantu abaninzi babhithisa into yokubana bamazi uKhune ngexesha lakhe bamazi ngemisebenzi wayeyenzile bamazi ukuthi ngokuperforma njani uthi Arthur Zwane uthetha ngento ke ayibone training uthi futhi ke loo nto leyo ke ayezujika ngoba ke uthi ke abanye goalkeeper benza ngcono pha kunoKhune pha etrainingini uthi ke abantu abaninzi babeza uKhune ngoba bamazi imisebenzi yakhe bamazi ukuthi ngokwenza ngoluphi uhlobo uthi ke xa zithethelela ke abo goalkeeper abafaka babona ngathi ke ngabona benza bhetele kunoKhune kodwa ke intetha yakho Arthur Zwane yaziphikisa ngoba ke uBruce Fuma kenze bhetele kunoKhune uwese uBruce Fuma kudala ke waba kwiKhayiza Chiefs umfana omdala kadaqine tu ubaniza ukukhumbula kakuhle mhlawumbe le mali apha uyitumele ngoKhune iKhayiza Chiefs aqeqeshwa pha ngomietendorp wayekhona uBruce Fuma iKhayiza Chiefs yampampa ifuna ugoalkeeper ngamandla kwanyaza into kubana mayidi ofuna uDaniel Akpe baninzi ugoalkeeper kudala ke benyathi lapha uKhayiza Chiefs sekhona uBruce Fuma kuboneka into kubana nomietendorp uyabona into kubana ke angeka thembele kuBruce Fuma wakhula kuBruce Fuma kasayo youngster ngokumdala bekumele baseqinile endalo waqinile umfana omdala uya ebawesa phe kwenzeni khona impazamo ukuya ke pha kuBrandon Peterson Brandon Peterson naye aka umfana omdala nempazamo ezininzi naye ke akakaqini yiyo lento okuyenza abalandeli abaninzi ke bathi ngcono ukubuya uyidumele ngkhule ngoba ke Arthur Zwane aba goalkeeper bakho umengaba bade baqina bade ke baphakamisa isandla bathi ke singaba ke siyayithatha ke indawo kayidumele ngkhule njengo goalkeeper lo upha kwebafana abafana umfana ka Rowan Williams usiphakamisile isandla wathi ke ngoku ndiyayivala indawo kayidumele ngkhune apha ke kwebafana abafana wonke umuntu ayibona lo nto kubana ke uWilliams ke uyivala le ndawo kaKhune pha kwebafana abafana apho Khayiza Chiefs ngomphi ke ugoalkeeper aphakamisa isandla ade athi ke ndiyayivala ke indawo kaKhune akekho baphulaphula uBruce Fuma umfana omdala bakuthi udinga ithuba kudala elinika ithuba iKhayiza Chiefs usuke lapha umfana kaGavin Hunt usuke lapha kuMiddendorp usuke lapha kuStuart Baxter ukuza lapha ke kuArthur Zwane kudala enikeza ithuba ngabana leliphi ithuba lifunwa pha kuBruce Fuma baphulaphula nani ke ningake ningene nesto kubana nivanjani na ngale ntetho okanye ngale mpendulo ka-Arthur Zwane ephendula ke abalandeli xa bebesithi ke bafuna pha uyitumele ngkhune nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.